Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Dawuyami alikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami dawuyami alikolana buso wami awukolana ilondoloze Oh no.